None yo bateka iki? Bateka gute?
bateka ikaroti zibiri bagateka utuntu umengo n'utwungu, nimba bashiramo niyo nkoko bagakatagura cyane, nimba babiteka uko nyene mukabirya uko nyene.
Yibukije bano bakobwa bavuga ko bari mu magogwa ko aribo babisabye leta y'u Burundi kugira ngo ibafashe bagende muri Saudi Arabia guca amafaranga mu majambo avuga ngo
Nimwe mwariko murasemerera ngo leta ngo ibemerere mushobore kuza gukora. Uyu munsi muriko muratera induru mufata amavideo mujana kuri rezo sosio, ngo babagurishije ku maofisi ngo nta kazi ngo umuryango ngo muri cumi icumi. Mwabakobwa mwe, icyo bitwa amahanga nacyo muzi, mukwiye kumenya definisiyo y'amahanga.
Uyu mupfasoni canke uyu mukenyezi akomeza avuga ati mukwiye canke mukeneye kumenya definisiyo y'amahanga icyo ari cyo, mukeneye kumenya Saudi Arabia murimwo n'icabazanye icyo ari cyo. Yakomeje kubaha ubutumwa abaha mbere akarori ruti ibi biba ngaha muri Saudi Arabia singaha biba gusa, ahubwo umwana ashaka nimba mutaratohoza mwogerageza mukazobaza n'ahandi hantu mukumva uko bigenda, kuko ibiba ngaha uko bakira muri Saudi Arabia niko bakira muri Oman, niko bakira muri Dubai, niko bakira muri Qatar, niko bakira muri Kuwait n'ahandi.
Muze mubaze abakobwa batanguye kuza ino, si n'abakobwa gusa, muze mubaze n'abahungu baje gukora mu bihugu bindi, naho baba ari vyino Afrika canke n'i Burayi, Aziya hose. Muze mubabaze ubuzima baciyemo. Mwebwe muraho muraronse n'ikirengeti mwifuka, ariko uwo munsi muriko muratera induru. Muze mubaze abahungu bagiye gukora muri za Afurika y'Epfo, za Kenya, Zambia, babacira agace ku buzima batanguye gucamo. None mushaka babagurira amamatera zimvye muryame ko mwaje gukora. Asha babahaye igikobusi n'amagi. None mwari muzi ko ino muri Saudi muzaza mugiye, mwibatse ko ari mu Burundi muca isombe mugacirengarenga mukarya ibyo mushaka. Icyo gikobusi nicyo muzorya, muzorinda mutaha igikobusi gitabura mu nzu mubamo kandi mudasiba no kukirya. Mugisibye rimwe muzoba mugisibye nk'umwaka.
Komeza avuga ati ni ukuri si kubahebuza, burya nimba ugomba indya za ndya zo mu Burundi uri ngaha muri Saudi Arabia ntazo uzobona, kuko nimba ari igikorosi niko cyise ngo muzokirya mpaka gushika mutashe. Kandi ibi abivuga nk'uri yose kuvuga ni kubaca intege. Mbere intumbero yatumye tumukoresha ikiganiro ni kubaremesha avuga ati murema ahubwo mbere munakirye na morale nyinshi, kuko icy'ingenzi nicyo uri kurarondera ati ibi rero muzobirya gushika mutashe, atahubwo mbere aho yageze mbere avuga yageze ntavuga ku bijyanye ati nure mushaka umuceri n'ibiharage byo mu Burundi acyishwa na gatwenge.
Mushaka umuceri n'ibiharage? Ibiharage byino birazimbye, si hariya muteka isafuriya yuzuye ibiharage? Muzobaze abantu bari hanze, abantu bari za Buraya. Nimwihangane, nimwihangane, mureke gutukoko. Muraho muriko murafata amavideo, muriko muriyandagaza, mwariye n'icyo gikobusi n'ayo magi, mwariye n'uwo muceri n'izo karoti n'izo ndya bagino.
Twakomeje kumubaza uno mupfasoni tumubaza ati none hiyo kwa mupfasoni ubuzima babayeho twe mu Burundi, ego nivyo duteka umuceri tugateka ibiharage tugateka imyumbati ibigori irengarenga isombe ubugari ntibuhara murabizi ngako ko tubayeho, none hiyo bateka gute kugira ngo tumenye indya barya? Kuko twumvise bidoga bavuga yuko ngo indya babaha mu by'ukuri barazigaya barazisuzuguwe, aha narabahiganira ejo ndabereka ukuntu bavuga yuko bajya ubusa bajya dukeya. None iyo bateka iki? Bateka gute?
Bateka ikaroti zibiri bagateka utuntu umengo n'utwungu, nimba bashiramo niyo nkoko bagakatagura cyane, nimba babiteka uko nyene mukabirya uko nyene.
none ko bavuze ko zino ndya batazemera batanazikunda kandi mu byukuri indya berekanye ejo mwarazibonye zari indya ziri mu kantu gatoya cyane gusa kagasorori bavuga ko barya agakate kamwe akarigi n'utuboga bakavuga ati izi ndya mbere banashaka n'umwana w'imyaka iri mu Burundi ntizomuhaza bo bavuga yuko bakumbuye indya zo mu Burundi
None mukumbuye ibijumbu n'ibiharage ni ukuri ko Imana ibintu byanyu bingeze ahantu icwi ntirimeze neza maze iminsi ngwaye gripe mugabo byananiye kwihangana
Ego wihangane dada yangu turakugoye nivyo natwe n'ukuri kukuvugisha kandi urwaye mugabo kuko ari ikintu cy'ingenzi byari byo ko mudufasha cyane cyane kuvunira kagohe abantu bari mu Burundi cyangwa abaji bari kwitwara nabi kumbure barambirwa n'akazi bataranakora hari n'icyo mwigeze gukomoza ko muvuga ku bijyanye n'amavideo none gufata video byo kumbure kugira ngo berekane ayo bagowe bishobora kubagira kwingaruka erega ni bashasha ntibazi yuko video kumbure bishobora kubagira nabi bo bazi yuko kumbure gutanga ubutumwa cyangwa kwerekana uko babakiriye kumbure atangaruka byo bagirako gufata video hari ingorane biteye kumbure bakerekana ubuzima bashikiyemo muri Saudi Arabia bavuye mu Burundi
Muraho muri ko murafata ama video muyarungika muyarungika umwarabu ni mumuzi nashobora kugira umuntu ni muzi iyo nzu murimo ko ta kamera babateretse ku myema ni muzi ko ta kamera babateze ata kamera iri muri iyo nzu ibyo muri ko muragira byose bashobora kuba bariko barabibona murazi ko inzu z'abarabu ziba zirimo nk'amakamera arenga ijana nawe mukaca mujya ngaho mugafata amavideo mukanika amenyo mukavuga ibyo muvuga muri ko muramena amasoka y'ayo mu ofisi murimo umwarabu rero izo video araza kuzibona ibyo mwakoze byose arabibona ikintu aza gukora aragenda kubisiguza babimubwire bumve ko mwari ko mubatanga mu binyamakuru izo telefone zose bazibake babacapa igiti ibyo binyamakuru muri ko muratabaza nta kimwe kiza kuba gihari nta kimwe kiza kumenya amakuru yanyu babacapa igiti neza ndaraba nyine muza gusubira gukora video niba babaka izo telefone zose bakazibasaka bakazibatwara ama bagaca babaceze igiti rero cy'ukuntu muri ko murabatangara
ariko kandi hariho ibyo twumva canke tubona binakwega abandi ba fasoni n'abakobwa kuza gukora hiyo mu ivyo bihugu bakavuga yuko ngaho amafaranga mu byukuri ahari dufatiye ku nzu bubaka ku bagura amaparsera ko ubutabyitwayemo nabi avuye muri Saudiya canke Oman canke Qatar za Dubai canke Kuwait ashika yubaka urupangu akubaka parcela karonka inzu abamo kandi mu gisagara cya Bujumbura canke hafi y'igisagara ku mpengera z'igisagara ibiro bigaca bituma benshi bahurumbira kuza ngaho ducire muri make uko bimeze n'uko umuronko w'amafaranga bigenda gute twe tuzi ko byoroshe
wenda bahaye pole kweri none mwebwe mwumvise amahanga mwumvike mwebwe mugira itama mubona naka yaguze parasera yubatse gasekebuye ngo uhare ahantu ngo amahera no kuyora amara ya Saudia urakora nta bujinga niyo nkiyo muza mwira amazani ushobora no kurara uhagaze bugaca uhagaze uri kurakora mwaca mutangura gusara muri ko muravuga ngo babasubize mu Burundi
nukuri ku Imana muraba aha hantu hantu nkaha murabe vrema mundabire kabisa aha hantu twege tugiye kuryama ngo tuge ngo turungi ngo igihugu kiturungitse kurondera ubuzima muraba aha hantu kabisa urumva na hantu nyene bakorera mu gikoni raba twaje turi abantu 10 dushikiyana mu gikoni hameze nk'uku batanu bararyamye abandi barahagaze raba he ehe e raba nukuri mundabira aka kamara maza aha kagaragara mundabire mundabire tugire kuri arubusa tugire no kuza turajya mahasi tugire no gutozoza turaronka kazi tugire no guhendwa nuko twarungikiwe mu boss kumbe twaguzwe na batugurushije ku ma office tutazi
uno batume babasubiza mu Burundi muri baza ko basubiza mu Burundi mu boss ya gutangiye amera ya visa yagutangiye amera y'itike urashitse aragusubiza mu Burundi utamurisha amera yiwe uwishoboye rero nari hamara ya tiketi bamutangiye ari n'amara ya visa ariko batamusubizayo nuko harimwo nawe uca usanga pasiporo no kugira abayonke babanje kugurana mwabakobwa mu icyo bita amahanga nicyo nyine mu mahanga aba yabayemo bose si ngombwa ngo tuze ngo dufate ngo ubuzima bwose tubayemo mu mahanga ngo tubushire ku karubanda mu mahanga n'amahanga nicyo gituma bavuga ngo ingenzi iraruha ingenzi iranyagikwa ingenzi irasonza ariko ishyitsi iwabo ikanezerwa none kubera ko bavuga ko ingenzi iruha ingenzi inyotegwa ingenzi isonza ariko ishyitsi iwabo ikagira
ati mu by'ukuri biraboneka ko yo baramabwire mwamwumviye abantu hariho abantu mwasanze iyo bihugu by'abarabu hari n'abari mu Burundi murungikira uwo video n'ubufoto bagaca bavuga ibyo bishakiye bakabaca umutima ati mugabo bariko barabahenda kumbure kuko hariho abifuza kugera ngaho byibuze ngo batume barara bahagaze gushika isaha bariye n'amatongo barondera amapasiporo mugabo batarahaguruka mu Burundi mu mvugo yoroheje asa nk'ubagira inama yavuze ngo
nukuri ku Imana bariko barabahenda gusa ikimbabaje ni kimwe mwebwe muriko muragumuka hari abandi bana b'umutima bavuga ati twebwe naho tworara aho hantu habi mugabo tukajya kubuzi icyo dushikana hiyo aho nyine abo bariko baravugira bari ejo nimwaguma mutera izinduru leta ntizokwemera ko abana b'u Burundi bazi no kugira ngo bahangayike ibyo byugara ikizibira muzamugiriye iki muzamukoreye ikiba abandi bari bafise umutima bwamenyere kurera amaboko
ngaho bakira abakozi babera bakakira n'abakozi babirabure aba Filipine aba Bangladesh aba Ethiopia n'abandi abaganda abanyarwanda abakenya bose baza ngaho nabahe bakozi bakunda gusumba abandi
aba Filipine abanyafrika mengo ni twatojwe gukora mengo badutoje ubonebwe Filipine arakora naho umubwira gucukura toilette ariko acamahera arayicukura
babakundira iki abarundi n'abakozi canke n'abanebwe
kandi barabakunda barazimbye ku ma office barazimbye umushahara waho urazimbye bahembwa amahera menshi par rapport y'abanyafrika
ni kiye kintu unegura ku banyafrika kazi n'abanyafrika baza gukora ngaha
ariko abanyafrika kibishye gutoroka gutoroka nico gituma ubu muri ko muragugwa na ma office cyane cyane hari umuntu yazanye umukozi arazana umukozi wa mbere aratoroka wa kabiri aratoroka uyo ntuzomubwira ngo rihira umukobwa ari mu Burundi ngo itike ngo rihira umukobwa ari mu Burundi visa ubwiraze kugukorera ntashobora sovuga ati nzotuma ndamugura azimbye ariko ndamugura yashyitse nga ndamurihira itike ndamurihira viza ashike ngaho aca atoroka acika agende hari ibintu bimwe bimwe byoza bihinduka kubera abakuru banyu baba batangura hino ukuntu nabo nyine bagiye baritwara ibizotuma abarundi babiyumviramo nabi rero kuba mutari ku kazi mushobora gusanga ari ama ofisi yabaguze ofise ibaguze itso badandaza ni mutekane hari abakobwa bamaze imyaka irenga 10 bari muri Saudi batakira na passport kandi bakora bararonka akazi mubwire rero muce mwiranda ko mwabuze akazi mufise n'ibyangombwa n'abatagira ibyangombwa ino barabayo. Ethiopia, Somalia nibo bantu ba mbere usanga batagira ibyangombwa byo ku bintu, ariko uzosanga Somalia buzuye ino Ethiopia buzuye ino kandi bagakora.
Mu nzira yo kurangiza nagira ndagusabe ugire ijambo rimwe ubatekereye impanuro dufatiye ku nyifato bariko barerekana yo kwerekana ko babakiriye nabi, kwerekana ko batafungurira neza bano bashasha. Ndakwibutse ko batahamenyereye, ni bashasha ntabyo bazi. Nk'impanuro wo batekerera uko bo kwigenza mu minsi bagiye kumara ngaho, impanuro ikomeye cyane ugira n'icyo wabwiye, kumbure ko atabyo bazi bamenye ati ishamba sigero we nk'uhari kandi uhamaze iminsi, gira icyo ubatekereza nk'impanuro mbere wanashaka ubere kumwungu huma n'ubudahuma. Ibi ndabivuga nshimitse kuko ndizeye ko bitazobura abo bizofasha baba mu bakurikira ikiganiro cyane ko abashasha nyine baje ngaha muri Saudi Arabia batabizi batazi ubuzima mubamwo, ariko bakaba barose iyo opportunity yuko wewe ushobora kugira icyo uvuze no kubabwira gufata umwanya nk'uyu ukababwira byinshi mu byo batari bazi.
Nimugabanye, nimugabanye, nimutekane, nimumenye ko amahanga ari amahanga, nimumenye ko amahanga atari ahantu ho kunezererwa, ari ahantu ho gukora. Nimusenge Imana ibacire inzira, muronke ubuzi. Ibinyamakuru muriko muratabaza ntibizoza gusubiza itike umubosi yatanze canke ofisi zatanze, ntibizoza gusubiza aya maviza amahera bayaguze, kandi nta mwara bazokurekura ngo gusubije mu Burundi utamurisha amahera yiwe. Umuryama ngo hano habi ngo mujya murambabaje. Ndabasabye mureke gukwegera abandi bakobwa bafite umutima bashobora gukora kazima batabimyinjya, nta muntu bimyinjya. Mwari iyo kobsi nayo magi izo nizo njya zo muri Saudiya, uwo muceri wabahaye izo nizo njya zino. Nimusenge Imana ibacire inzira muce ku buti, mureke kwimaramaza, mureke no gutuma leta yo kongera ikabihagarika. Hari abantu bafashe amadeni mu mashyirahamwe, hari abantu binize, hari abantu bafise ingufu bavuga ati jye ubwo buzima bwose nubwemera, nimba ari iyo ndwi imwe ndiko nsonzera ngaho kuri ofisi nironkera akazi ngende gukora.
Murakoze, mwabyumvise bakunzi, mwari mudukurikiye. Nkuko mubyumvise ni impanuro canke ni inyigisho yinyumvise banashaka ko twagiye tubaha ibice bimwe bimwe by'ikiganiro twagiranye n'uyu muntu avuga ati hagwiriyemo inkibuzo cyane cyane no kubereka umwongo uhuma n'ubudahuma cyane cyane nk'abarimo kuby'Abarabu. Ngerageje gusubira inyuma gatoya rero ndabibutse yuko aba ba mama kuja mu bihugu by'Abarabu bari mu babyisabiye, barabyisabiye, bamwe bari amatongo abandi bari amadeni nk'uko nawe yarabivuga. Ibi ntikozwe ubu gusa kuko byakorwa kuva kera. Ibi rero leta yabigiyemo kugira ngo irabe ukuntu yokemura ingorane zari zihari zijanye n'ingorane mugenda muragirirayo, kwaba kwibwa, kwamburwa, kwicwa, kudahembwa, ibintu nk'ibyo byaba biboneka nk'uko ari kubahungabaniza agateka. Leta teka tubije mu kumbure natwe tubironkemo n'inyungu, hanyuma tugerageze gukingira abantu bantu. Ngerageje kugutomora neza burya umuntu umwe agiye nko kuby'Abarabu, leta y'u Burundi imujya ko amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri by'amayero. Ni ukuvuga ko murumva ko ari amafaranga menshi, aba ari hagati y'imiliyoni zitandatu cyangwa miliyoni ndwi mu mafaranga y'amarundi. Leta rero y'u Burundi murumva ko yarabigizemo inyungu nini, ica ibigira idiri, icishiraho amashyiraha, icisaba amashyirahamwe akeneye kwigisha bano bantu bagomba kugenda mu by'Abarabu kugira ngo babigishe za nyigisho z'ibanze zo kuvuga karabo gakeya, kubigisha amazina y'ibintu n'utundi tuntu tuzobafasha kwiteguruya kugira ngo baze bagende bazi utwo tuntu. Amashyirahamwe yaragerageje gushingwa atari makeya, aya niyo abarosa ubumenyi ubukeya bw'ibanze, bakabarondera n'amapasiporo. Nubwo hariho abarundi bidoga bavuga yuko pasiporo zaciye zizimba kubera iyi nzira yuko baziha ano makampuni gusa aja n'abantu b'ubu by'Abarabu, aho pasiporo yavuye ku bihumbi amajana abiri na cumi na mirongo itatu na bitanu byemewe n'amategeko, ugasanga iguzwe mu manyanga canke magendo yashikira no mu miliyoni n'inusu. ariko iyo bayiguhaye mu by'ukuri iracyari ku giciro nyine. Iyo ugiye kuyigura ukagira Imana ukayiguha ku giciro cyiza, uyigura bya 235,000, mugabo ushaka ibyihuta murumva ko ucutanga amafaranga menshi ugatanga ibiturire. Niko bimeze rero, zazimbye kubera ko yabaye idiri, kuko abenshi bazirondera bagenda guca aya mamiliyoni mwumva acibwa mu bihugu by'Abarabu, cyane cyane agacibwa n'abamama n'abana bigeme. Aha rero arangiza avuga ati, mu by'ukuri ubu ni ubutumwa ariko ndagenera aba barundikazi bashasha, je nk'uhamaze igihe kugira ngo ntibijajare bamenye ko ishyamba atari ryera. Turabashimiye rero bakunzi bacu, nk'uko twabivuze ku iyi shene ni nshyashya ariko ni shene yayo Urugendo News. Iyi shene Urugendo News niyo izohora ibaha ibiganiro bitandukanye, harimo ama interview ku Burundi cyanke twisunga kuri muri diaspora, tuganira n'abari hano hino ku isi. Ntituzibagira mu bimwe mu bihugu by'Abarabu, Saudi Arabia, Daniel Mugisha Dinga, kugira ngo nanjye ndabavugire ibyanyu. Ingorane muhura nazo ndazizi, nzozishyira hanze tubatabarize. Niyo mpamvu ukumbure mudukurikira mutari yandikisha muri bwa buhinga bwa subscribe, tubasaba ko mukora sabone mukiyandikisha kugira ngo ibiganiro byose dushyira ko bize birabashikira imbere y'abandi. Reka ndanabaha nimero ku bantu mugomba kuduha ibiganiro ushaka amakuru muherereye muri diaspora cyane cyane ariko no mu Burundi, harimo ni akamenyetso ho guteranya ~358, hanyuma 46,58,31, 314. Iyi ni WhatsApp, hanyuma ugasha udutera kama ukarungika ko audio canke ama video canke ukaduhamagara mu buryo busanzwe bwa normali, hose irarengana kuko ni nimero yacu dukoresha. Murakoze. My name is Daniel Mugisha, turi kumwe kumburimo ikindi kiganiro gikurikira.